kwizina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen bene wacu dusangi kwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mwizina rya Yesu Kristu nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa tuzirikana kugigabana cyawe cya 18 duhereye ku karongo ka 18 tukageza ku karongo ka 23 ijambo ry'umutwe twisunga rinavuga ngo Paulo agendera ama ekleziya yo mu Gereki no mu Siriya Paulo rero amara i Korenti iminsi itari mike hanyuma arasezera bene wabo acaja buka mu gihugu cy'u Siriya bari kumwe na Priscilla na Aquila agenda banje kwimboshereza ikekereya kuko hari icyo yari yaraganiye Imana bamaze gushika muri Efezi Paulo ahasiga bagenzi biwe araheza nawe aja mu sinagoga gukebukana n'abayuda abo nabo baramwinginga ngo agume aho iminsi mikeyi Paulo nawe aranka ariko arabasezera ababwira ati nzogaruka wundi munsi Imana niyabishaka acava muri Efezi aja i Cesareya abanza kuduga ngo aramutse ekereziya abona kumanuka muri Antiokia Paulo amaze iminsi itari mike aragaruka agendura intara y'Ubugalati n'iya Firigiya aremesha abigishwa bose bene wacu muri Yesu Kristu iri ni jambo ry'Imana dushimiye Imana haleluya amen haleluya haleluya amen amen bana b'Imana jambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Paulo agendera ama ekleziya yo mu Gereki no mu Siriya akarongo ka 18 kavuga ngo Paulo rero amara i Korenti iminsi itari mike Paulo ari muri Korenti we hamaze iminsi itari mike hanyuma arasezera bene wabo acaja buka mu gihugu cy'u Siriya bari kumwe na Priscilla na Aquila turi twibukanye cya gihe muri Korenti i Korenti ayembreyo ya kwa Garioni ngene Paulo byari ko biragenda bamushengeje gushikanaho Garioni yase gucurubanza yase kumviriza babandi bari bamushengeje hanyuma ariko nyene Paulo rero yaragumye i Korenti iminsi itari mike ariko nyuma ngo arasezera ngo ajana na Priscilla na Aquila aba nabo ni babandi yari bari barahuye hanyuma bagaca bibanira bose bakaba bagisha amahema Priscilla na Aquila ni babandi bari barirukanye muri barirukanywe Italiana i Roma hanyuma baca baja muri Korenti ariho bahuriye na Paulo rero rero baciye bajana na Paulo turabandanya agenda banje kwimboshereza ikekereya kuko hari icyo yari yaraganiye Imana Paulo we ngo yabanje kwimosha umushatsi banatubwira igisagara yimosherejemo ngo hari kekereya kandi bakavuga ko yimosheje hariho impamvu yimosheje kuko hari icyo yari yararaganiye Imana hari impamvu zatumye yimosha murazi ko hari abantu baba babuze umuntu canke nyine bagira ibintu by'imihango bakimwesha imishatsi cyane cyane iyo bariko barava nko ku rupfu rw'umuntu yapfuye niho umuntu akubona abantu bimosha imishatsi ariko rero burya muri Bibiliya tugiye turaraba turasanga hariho abantu abimana yategeka ati genda wimoshe gutya kubera impamvu zaba zitumye Imana ishaka ko umuntu yimosha ibitari byiza kuko uwo muntu aba hari gituma Imana yashatse ko yitangira abandi akimwa meshki para chakagiriki abubu nabo umwe abantu bimosha igipande kimwe canke ibipande bitamu umutwe bakawuca mu bipande bitandatu ashaka kimwesha ibipande bibiri ibindi bine bigasigara Imana y'umujuru dutabare cyane ariko ibyabubu bitandukanye n'ibya kera kubaba bafise icyo bagamije hari abantu batimwesha umushatsi bivanye n'impamvu duhereye kuri Samusoni y'abana Yohani kubera umwanya baba barimo kubera uko Imana yaba yabishatse turabandanya 19 aravuga ngo bamaze gushika muri Efezi Pawulo asiga babagenzi biwe araheza nawe ajya mu isinagoga gukebukana n'abayuda ngo bageze rero bageze muri Efezi Pawulo asiga babagenzi biwe ubwo Priscilla na Akwile ashobora kuba ariho nabo basigaye hanyuma Pawulo aza kwikebukana n'abayuda nyimba Pawulo yaragiye kwikebukana n'abayuda nibukanye muri iki gice cya 18 hari aho twabonye hari abayuda bagumutse baranka kumwumva ariko hariho n'abandi bayuda batifatanije na bagenzi babo bakurikiye Pawulo baremera inyigisho z'uko Pawulo ibyo ariko arigisha rukuri mu gihe abandi bavuga ati nyimbazanye iby'ukuzuka kazani ibyo izo nyigisho za Yezu uti ntitumwumva rero ariko ngo abanje kwikebukana abayuda abo n'abayuda babandi bari bamaze kwemera Yezu Kristo abatemera Yezu Kristo ntibagiye kwikebukana na Pawulo. Pawulo yikebukanije abo bari bahuje umutima nama, abo bari bahuje kwemera, abari bamaze kwemera Yezu Kristo kwa umwami n'umukiza na cyane cyane ko ariyo twabonye ko ari habemeye no kubatizwa bagaca babatizwa. Ubwo rero Pawulo ngo yagiye kwikebukana nabo, 21 haravuga ngo ariko arabasezera ababwira ati noneho Pawulo arabasezera kumva ijambo yababwiye nzogaruka uwundi munsi Imana niyabishaka haleluya amen nzogaruka uwundi munsi Pawulo aramenya ko Imana niyabishaka nzogaruka iwanyu nzogaruka uwundi munsi nzogaruka tugumane nzogaruka tuganire Imana niyabishaka mugabo uyu munsi abantu twipangira imipango yacu tugapanga tugapanga ntitwimvire ngo Imana niyabishaka tukumva ko umuntu arabyutse arirutse mu mabizinesi aragiye mu byiwe ntiyiyumvire ko Imana ari irikira mukondora arimo akubyuka no kugenda abana b'Imana hari gihe abantu bamwe bamwe wumva uri kuraganira n'abantu wowe wavuga ibintu by'Imana cyangwa wavuga ati sinobyuka ngo ndenge icyumba ndyamamo ntasenze ukabona abantu barakuraganira ngo urebe wowe ngo buri munsi urasenga wavuga ati nobaho ntasenga nova mu gitanda cyane nugurura telefone ntarasenga bakaguseka akakubwira ati none twebwe tugasenga ko tubayeho ko tubarushije no kubaho ariko abana b'Imana ntitukikarabe bajya badasenga ngo nuko batunze cyane ngo nuko bagize iki oya wewe isunge Pawulo wumve ati Imana niyabishaka buraca ngende kurangura Imana niyabishaka nimba ubyutse mu gitondo shima Imana mana wabishimye ndabyutse mbyutse amahoro none reka ngende kurangura reka ngende gusenga reka ngende muri business zawe rero Paulo we barabwira baba Yudango Imana niya bishaka nzoza ntabwo kwari gushaka kwa Paulo ngo ntacyo nzoza bifatira umwanya ariko buryo hari gihe nyene abantu rimwe na rimwe twiyibagira tukavuga uko bitari bikwiye ngo nzoza bifatira umwanya nzobabwira ngo nta kibazo ngo ninaronke umwanya ejo nzogutelefona tuzovugana yo burya rero byaragiye twihenda tuze turavuga ati yo ati urazi Imana niyabishaka ejo nzogutelefona kubera gutelefona kuva ku Mana ibintu byose Imana ni ukuba yabishatse none ni bangahe bapfa bataratelefona abo baraganiye gutelefona ni bangahe bananirwa no gushitsa amasezerano baraganiye bagenzi babo ejo nzoza hirya y'ejo nzoza cyangwa umunsi uyu tuzohurira ugaca wumva naka yarwaye byase kwagenda hahandi byase kuza guhura n'ababandi ariko Imana niyabishaka nzoza kukuraba Imana niyabishaka nzogutelefona kuwa kabiri nzogutelefona ejo sha umbabarire wa telefone ndabonye wari kuri telefone ariko nta mwanya afise Imana niyo bishaka je nzogutelefona twige kumvisha kagi Imana twumve twige kumva ko ibintu byose Imana niyo bishaka niho ni Imana ibona ko uyifite ikizere ikakongereza umwanya wo kugira uzoje kuraba naka uzo telefone naka uzovugana na naka business ya uzoyikore neza kuko wayizanyemo canke wabizanyemo ibikorwa byawe wabizanyemo Imana haleluya amen turabandanya ariko arabasezera babwira ati nzogarukira wundi munsi Imana niyabishaka onarinda ndavuze acha ava muri Efezi ubwo rero aci yava muri Efezi turabandanya 2:2 aja i Cesareya ubwo aravuye Efeza agiye Cesareya abanza kuduga ngo aramutse Ekereziya abona kumanuka muri Antiokia abanza kuduga ngo aramutse Ekereziya abona kumanuka muri Antiokia haleluya amen nubwo byagenze uko Paulo aravuga ati reka ngende muri Ekereziya mbanze ngende ndamutse abo muri Ekereziya aha rero yaduze muri Ekereziya y'i Korenti gusezera kubaramutsa no kubasezera yarabanjira duga muri Ekereziya abanza kuduga ngo aramutse Ekereziya abona kumanuka muri Antiokia ubwo rero yaramukije abo muri Ekereziya abanze kubaramutsa kumburacira abasezera arababwira ati ndagiye Antiokia 2:3 aravuga ngo Paulo amaze iminsi itari mike aragaruka ngo Paulo amaze iminsi itari mike muri Antiokia ngo aragaruka agendura intara y'Ubugalati n'iya Firigiya aremesha abigishwa bose yari amaze iminsi itari mike yari amaze iminsi itari mike ariko aragenda aragenda agendura intara y'Ubugalati n'iya Firigiya aremesha abigishwa bose haleluya amen ikintu nyamukuru urumva aho yagenda araca yigisha yarongera akagenda karaba uko ubukristu bwaho buhagaze nyimba koko barabugumije nyimba koko batasamaye akabaremesha n'ikiryoshe haravuga ngo abe ngo aremesha abigishwa bose ntabwo arabigisha hubo abigishwa abo yigishije akabaremesha akababwira ingene bagomba kwitwara akabereka ingene bagomba kuba imana n'ingene bagomba kuba Yesu Kristo yapfuye akabambwa akazuka haleluya amen rero bana b'imana Paolo yakoze ibikorwa bikomeye cyane kandi twibukanye ko uyu Paolo ni wa wundi Yesu igihe yari karaja kugwanya abakristu hanyuma nyuma agahuma Sauli hanyuma nyuma Yesu rero agategeka bamukora ku maso nyuma agahumuka rero yari yarababaje abakristu yarahamye abakristu ariko nyuma yagaruye benshi kuri Yesu Kristu nubu aracyagarura benshi kandi arabandanya kuremesha abo yari yarakomerekeje n'abatakakomerekeje kugira bizere bamenye umukamba Yesu bana b'Imana Imana yo mwijuru gahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.